Fisa ukudla ikabishi eliningi ngilidle ngize ngisuse. Fisa ukudla ikabishi eliningi ngilidle ngize ngisuse. Fisa ukudla ikabishi eliningi ngilidle ngize ngisuse.
Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Eish, weekend. Ay, ngama weekend umuntu sodla emgcwabeni. Ah, namafutha aphela. At least akhona evorsa sala ngokhisimusi.
Fisa ukudla ikabishi eliningi, ngilidle ngize ngisuse. Fisa ukudla ikabishi eliningi.